Chaza okokuba ingaba izibini zethu u3 ohamba no5 no1 omele ux ohamba no-7 omele y bazizisombululo sesibalo sethu esithi 5x minus 3y umkhulu okanye ulingana no-25. Singazama kuqala ukufaka u3 no-5 kwisibalo sethu sijonge ukuba bazosinika into evumelana nesibalo sethu na. Masenzeni ke bahlobo bam. Sizoba no-5 ophindaphindwe ngo-3. Masifake umbala pha ku-3 lo umele u-x sicacise ukuba sithetha ngala-3. Sizoba no-5 ophindaphindwe ngo-3 uthabathe u-3 ophindaphindwe ngo-5 singaphinda sifake omnye umbala pha ku-5 ukucacisa ukuba sithetha ngala-5 umele u-y. Loo nto ngasekhohlo izosinika u-5 ophindaphindwe ngo-3 kwathatyathwa u-3 ophindaphindwe ngo-5 umkhulu okanye ulingana no-25 ngasekunene. Into esokuyenza ke sizobeka iphawu lombuzo ngoba kaloku asikayifumani impendulo yesibalo sethu. Masijonge ke ukuba ingaba inkulu okanye iyalingana no-25 na. Siyayazi ukuba u-5 ophindaphindwe ngo-3 usinika u-15. Uthabathe u-3 ophindaphindwe ngo-5 usinika u-15 naye. Loo nto isinika u-15 uthabathe u-15 umkhulu okanye ulingana no-25. Siyayazi ukuba u-15 uthabathe u-15 usinika u-0. Ngoku kwisibalo sethu sizoshiyeka no-0 omkhulu okanye ulingana no-25. Siyayazi ke bahlobo bethu uba u-0 akasoze nanini na abe mkhulu kuno-25. Loo nto ke ithethe ukuba asiyonyani lena kuba u-0 umncinci kuno-25. Loo nto ithethe ukuba u-3 ohambelana no-5 abasosisombululo sesibalo sethu, abayonxalenye yesibalo sethu ngoba kaloku u-0 akazange waba mkhulu kuno-25. Masizame ukujonga izibini zethu u-1 ohambelana no-7. Sizoba no-5 ophindaphindwe ngo-1 uhlukanise u-3 ophindaphindwe ngothabatha 7. Masifake lo thabatha 7 kwizibiyeni. Sithi umkhulu okanye ulingana no-25. Ngasekhohlo sizoba no-5 times 1 ongu-5. Uthabatha 21. Umkhulu okanye ulingana no-25. Ngasekhohlo sizoba no-5 odityaniswe no-21 ngoba kaloku siyayazi ukuba xa uphindaphinda uthabatha ngothabatha ufumana udibanisa. Ngoko ke sizofumana u-26 omkhulu okanye olingana no-25. Ngoko ke okunene u-26 umkhulu kuno-25. Loo nto ke ithethe ukuba u-1 no-7 basisisombululo sesibalo sethu. Masijonge ukuba singakwazi na ukuba nomfanekiso wesisibalo sethu. Masizobe igraf umcangqo ke ukutsho wesisibalo. Andizobonisa yonke indlela esithi sizotywe ngayo. Koko ndizobonisa apho u-3 no-5 no-1 no-7 bafumaneka khona. Ndizobonisa nje izibini zethu. Siyayazi ukuba sino-5x uthabathe u-3y umkhulu okanye ulingana no-25. Masiyisombululi. Indlela esoyisombulula ngayo kukuba kuqala siyibeke ngendlela yesiqhelo ethi u-y ulingana no-mx odityaniswe no-c. Into esokuyenza ke kukuba sithabathe u-5x kumacala omabini kaxebe wethu. Ngasekhohlo sizoba no-5x -5x bahlabana sishiyeke no-3y omkhulu okanye olingana no-25 uthabathe u-5x. Uqaphele ke mfundi wam le nto sizokuyenza ngoku. Ngasekhohlo sifuna ukuba no-y yedwa ngoku ke sizohlukanisa macala omabini ngothabatha 3. Ukuba uyahlukanisa okanye uyaphindaphinda ngophawu uthabatha ukrebe wethu uthi ajike ajonge kwelinye icala. Ngoko ke sizofumana u-y omncinci okanye olingana no-5 ohlulwahlulwe ngo-3 waphindaphindwa ngo-x uthabathe u-25 ohlulwahlulwe ngo-3. Masizobeni ke esi sibalo sethu kwenzele sifumane lo mfanekiso. Umcangqo wethu kuqala ukuba uyajonga kule ndlela siyayazi ukuba sinokukekela komcangqo wethu sinalapho umcangqo wethu udlula khona kwi-y axis. Ukuba siyazoba ke sizobona ukuba umcangqo wethu udlula kwithabatha 25 ohlulwahlulwe ngo-3. Masizobeni i-axis zethu kuqala sizoba ne-x axis sibe ne-y axis. U-negative 25 umhlulahlule ngo-3 uyafana no-8 ono-1/3. O-negative sizobala ke phaa ku-y kweli cala lingezantsi siyofika ku-8 ono-1/3. Senze ichaphaza kuloo ndawo. Ukukekela komcangqo wethu siyakubona ukuba ngu-5 ohlulahlulwe ngo-3. Loo nto ithetha ukuba ngu-x uhamba kathathu ku-y utshintsho luzokuba ngu-5. Loo nto isinike ichaphaza elino-3 omele u-x no-negative 3.33 omele u-y. Noba siketha eliphi na, ukuba siyajonga sinamachaphaza amanintsi singakwazi udibanisa umcangqo wethu kuqala, masimdibaniseni ke bahlobo bam. Noba siketha eliphi inani lika-x sizofumana u-y osemgceni okanye ongezantsi komgca. Singayingqinisisa loo nto ngokuthi sijonge ukuba izibini zethu ziyavumelana na nesibalo sethu ebesisenzile ekuqaleni. Uqaphele kuqala mfundi wam ukuba ngokuba ukrebe wethu uthi u-y umncinci okanye ulingane, loo nto ithetha ukuba sifuna le ndawo ingezantsi komcangqo wethu nomcangqo wethu ngoba kaloku sinalo uphawu oluthi u-y ulingane. Sibonile ke bahlobo bam uba u-3 ohambelana no-5 abayonxalenye yesisombululo sethu, masijonge nokuba yinyani nale. Xa sijongile apha siyabona ukuba u-3 ohambelana no-5 bangaphezulu komcangqo wethu, loo nto ithethe ukuba abayonxalenye yesisombululo. Loo nto ithethe ukuba besinyanisile esasibalo besisenze ekuqaleni. Masijonge u-1 nothabatha 7. Ukuba uyambona u-1 nothabatha 7 inene bangezantsi komcangqo wethu, bakule ndawo siyifake umbala. Loo nto ithethe ukuba ngenene u-1 ohambelana no-negative 7 bayinxalenye yesibalo sethu. Ndiyathemba ke bahlobo bam ukuba sicacelwe. Enkosi.